Amori bana abane namwe incuti bakundwa mwashimi gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV ni mwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize agiye gushigwaho amapompe aduza amazi arinda imyuzurire kandi igikorwa cyo kuyakingira ayo mapompe kirabandanya ikinyobwa cha support kibandanya kwiha inkumbi ikigo BBN kivuga ko kenshi abasaba uruhusha rwo gukora ibyo binyobwa babahenda mukanya muraza gukurikirana ido nido ry'amakuru yacu nungiye kwa ramusanda baha ni kazi kugira ngo mukurikirane ido nido ry'amakuru yacu mu ntanga marara twababwiye yuko ibikogwa byo gukingira amapompe aduza amazi birabandanya hakaba kandi hagiye gushigwaho amapome arinda imyuzurire inguru tuzateguriye na mugenzi wacu Elvis Munyaneza
ibikorwa by'ibanze byo gukingira amapompo atanga amazi biriko birarangurwa n'ikigo kijejwe gusanura amabarabara ARB aho ni nyuma yaho urugero rw'amazi y'ikiyaga Tanganyika rwiyongereye ibintu canka amazu byegereye inkombe z'ikiyaga Tanganyika bikononekara ico kibanza kirimo amapompo aduza amazi kikaba cashoboye gukingirwa atabintu birahononikarira ushitse muri ico kibanza haribonekeza ko urugero rw'amazi rwashoboye gusubira inyuma gato ayo mapompo aduza amazi mugihe ahuye n'imyuzure inkurikizi arasha bigatuma itangwa ry'amazi rihagarara nk'uko bimenyeshwa nujejwe amazi muri regidezo aya mapompo aduza amazi atanga urugero rw'amazi rugera ku 110 litero kibe ku munsi uko bibandanya bivugwa nujejwe amazi muri regidezo ibanki nkuru y'isi ikaba yarutse kwemera imfashanyo y'amapompo arinde imyuzure bikaba bizofasha mu gihe haduze imyuzure y'amazi aya mapompo akabandanya akora abajejwe iby'amazi muri regidezo bakamenyesha ko ibyo bikorwa byo gukingira amapompo aduza amazi ataco bizohindura mu itangwa ry'amazi ko vyahora bitunganije tubamenyeshe ko ibyo bikorwa vyatanguye igenekerezo rya 2025 Ntwarane
ikinyobwa cha support kibandanya kwihereza inkumbi hirya no hino mu gihugu abarongoye ikigo c'igihugu kijeje gukurikirana ibijanye n'ubuziranenge baravuga yuko abasaba impusha z'ibyo binyobwa kenshi babahenda reka dukurikirane ino nkuru
ikinyobwa cha support kibandanya cihereza inkumbi mu bice bitandukanye by'igihugu na cyane cyane muri iki gihe aho ibinyobwa bya Brarudi bitariko biraboneka bigatuma abantu benshi babyihereza na rya ko zozo zigaragara henshi kandi ku kiguzi kitavuna muri BBN ikigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ibijanye n'ubuziranenge bobo babivuga ku iki Severance Ndayikengera n'umuyobozi mukuru w'ico kigo
ahiwacu abakora inzoga zikaze barashika hafi 15 amahinguriro ashika hafi 15 akora zirya nzoga zikaze kandi turamaze kumenya igituma bahiganwa mu kubera bakubwira yuko ku isoko abantu banwa zirya nzoga bakunda izikaze gusumba izindi ni nacyo gituma nabo bakora inzoga z'ibitoki kenshi bandika ko yuko harimwo urugero rwa alcohol 16% ariko usanga zirenga ahi Burundi turacyari inyuma mu bintu bijyanye no guhingura neza ahubwo umenga no guhiganwa turabona yuko akameremere k'ubuziranenge katarabanyura kuko bari ko barakora ivyo bagashyira ku isoko ibintu bazi yuko bikaze kandi byategerezwa kudakara baba bariko barikunda baba bariko rondera inyungu zabo kuronka amafaranga mugabo ndibagire impuhwe z'amagara y'abaziherereza rero twebwe ico tujejwe no gukingira ayo magara y'abaziherereza nico gituma tubatera kamo yuko bohinduka bakumva yuko ineza yabo yo kuronka amafaranga ikwiye kuza inyuma y'ineza rusangi y'abantu bose.
Ikinyobwa cha support carabaye rurangirano ariko kikabandanya guhekura imiryango itari mike abandi nabo kikabasinzikaza ubuzima. Bamwe bakavuga yuko ni kubera kigugwa amafaranga make kandi kikaba gifise umwambiro mwinshi. Abandi nabo twaganiriye bakatumenyesha ko kimwe mu bituma ico kinyobwa kibangamira benshi nuko bacihereza batarafungura, abandi nabo bikabananira kwigerera bibaza ko bariko bihereza umutobe utambiye. Ivyo biruko mu gihe hamaze iminsi hibonekeza hirya no hino abantu bagiye barabangamirwa n'ico kinyobwa, bamwe bagasaba ko ico kinyobwa cyosubigwamo kugira abacihereza borohegwe.
Gutanga impapuro n'impusha zo kubaka bigiye gushigwa mu buhinga bwa none. Ibyo bikaba bivugwa na Leonidas Nibigira asanzwe arongoye ubuha ani Lorine Kakunze.
Gukurikirana ibikorwa bya leta bikava mu mapuro bikaja mu buhinga bwa none hifashishijwe inyabwonko ni bimwe mu bizoshikana Uburundi kuri ya mbonokazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere nkuko bishikirizwa na Dr. Ingenieur Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira aramutswe ikigo kijejwe gutunganya inyubako za leta Obuha.
Itekezwa ufati ya mbere muri imbona kazoza mukuja muri gano vuga muri inzira nyabwonko twita digitalization mu kinofundofu. Duhamagarira abene gihugu ko bogerageza bakatwizera cyane cyane bakizera nubwo buhinga bwa none kuko buje kwishyura ibibazo bahora bagira kuko mu byo twara dukora bahora batwitura batubwira ko bagora uko canke kuri.
Leonidas Nibigira arasigura impamvu biyumviriye gushiraho ubwo buhinga n'akamaro buzaniye abene gihugu.
Murazi yuko uwo mugigwa ugusaba no gutanga ubwo burenganzira bwo kubaka byahora biba biciye mu mpapuro, ivyo navyo bikaba bitabuze ingaruka mbi bizana na cane cane mu guteba. Ikindi nacyo ari gihe bicobora kugorana ugasanga impapuro ziratakaye kandi n'igikorwa cyo kurondera dosiye y'umuntu nivyoroshe gukurikirana kuko bisaba ko ushikira iyo dosiye yiwe ukayikorako n'intoke kugira ngo ushobore kubona higeze noneho usigurire nyeneyo ibyayo. Ivyo rero bikaba tugiye kubisezerera burundu biciye muri iki gikoresho kigezweho ikozwe muri uburyo nyabwonko bwa none.
Ukwinjira mu buhinga bwa none ni umugambi uri kuritabigwa n'ibisata bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi nko gutoza amakori n'amatagisi amabanki no gutanga impapuro z'inzira.
Amasezerano ari hagati y'umukozi n'umukoresha ntibyemewe yuko ahagarara ata mpamvu zifadika zibonetse. Ibyo bikaba bivugwa na Alcade Avyarimana mu ushingwa manza Bernice Igiraneza.
Mu bisata byose by'ubuzi yaba ubwa leta cyangwa ubw'abigenga umukozi n'umukoresha baragiranira amasezerano yerekana uko bazokorana n'ingene akazi gategerezwa gukorwa. Umushingwa manza Habonimana Arcade aratubwira ubwoko bw'amasezerano buhari.
Ari mu buryo bubiri, hari amasezerano y'akazi afise ikiringo kana akazomara cyo bita contrat durée déterminée, hakaba n'amasezerano y'akazi atagira ikiringo cyo bita contrat durée indéterminée. Itandukaniro rikomeye riri hagati y'amasezerano, mu masezerano y'akazi a durée déterminée afise ikiringo azomara mu isanzwe ntahagarara icyo kiringo kidaheze mu isanzwe niko bimeze. Ni ukuvuga umukozi cyangwa umukoresha nta n'umwe afise uburenganzira bwo kuyahagarika. Amasezerano rero y'akazi ni amasezerano hagati y'umukozi n'umukoresha. Umukozi ategerezwa gutanga ibikorwa, ibikorwa by'intoke cyangwa ibikorwa by'umutwe akabikora arongowe n'umukoresha umukozi nawe kumukoresha yiteze gihambaye n'umushahara umushahara mugari n'ibindi amwiteze ko nko kubahirizwa mu kazi kudahungabanirizwa umutekano ku kazi ni ukuvuga hari ubundi burenganzira umukozi afise ku kazi umukoresha ategerezwa kubaha
Habonimana kadi abandanya tubwira ibishobora gutuma amasezerano ari hagati y'umukozi n'umukoresha ashobora guhagarikwa ikiringo cy'amasezerano kitarahera
iyo kumbure bavyumvikanye barashobora kuvyumvikana ko bati naho dufise amasezerano y'akazi azogira iki gihe tuvane naho n'amahoro bavyumvikanye canke naho iyo umukozi yakoze ikosa ritihanganirwa cyo bita faute rude mu mategeko y'akazi yakoze iryo kosa rero umukoresha abona ati sinogihanganira rigaragara ayo masezerano y'akazi arashobora guhera canke naho iyo habaye nk'ibihe bituma amasezerano y'akazi yohera atanu muri makosa cyo twita force majeure ni muri ubwo buryo butatu amasezerano y'akazi afise ikiringo ntabanduka ashobora guhera ubundi buryo bwose yohera haba harimo ikosa ry'umukoresha cyangwa ry'umukozi
mu Burundi abarenga ibice 27% nibo batagira ubuzima mu bisagara nk'uko tubikesha itororokanirizo ry'amakuru ABP muri abo hakaba harimo n'ababuze ubuzi kubera amasezerano yabo yahagaritswe
inkuru ya nyuma y'amakuru yacu tushikirizwa na Benoit Ndayigwanya aho aza kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino mu makungu
ishyirahamwe ryinjiza igitoro mu gihugu cya Nigeria ryasavye aho muri ico gihugu ko bene amastasiyo acuruza igitoro yogwiza na gatatu ibiciro bahora badandaza ko umukuru w'igihugu cya Nigeria aheruka gutogwa Bola Tinubu akaba yamenyesheje kuri uno wa mbere ko afashe iyo ngingo yo guhagarika gutanga igitoro ngo kuko cahora gitwara amafaranga y'amanyaburaya angana n'imiliyoni 813 nayo akaba atarakiboneka ingingo nk'iyo abategetsi b'ico gihugu bari baragerageje kuyifata mu 2012 ariko ikaba yaciye ituma haduka imigomoko Bola Tinubu afashe iyo ngingo muri ico gihe yari umwe mu batavuga rumwe na leta ya Nigeria kandi akaba yarayiyamirije nkuko itegeko ribitegekanya iritiro ry'igitoro rikaba ribwirizwa kugugwa amafaranga y'abanyaburaya angana ni ero rimwe n'ibice 13 iryo shirahamwe ntiryashimye kugira ico rivuze ariko ubusanzwe arirongoye akaba yasiguye kuri uno wa gatatu uheze ko leta ya Nigeria iriheranye amafaranga y'amanyaburaya angana n'imiliyaridi 5.7 aho ngo ugerageje kugereranya igiciro cha esanse aho muri Nigeria kigeze ku mafaranga y'amanyanigeria angana n'96.76 akaba angana n'ubusa n'ibice 50 by'amadolari y'abanyamerika Igihugu cha Tanzania kiri mu bihe bikomeye kubera imvura ivanze n'imiyaga n'imituragaro yaguye muri nondwi iheze ikaba yahitanye abantu n'ibintu inzu zarabomaguritse ibiti ku musozi birarandagurika ibibanza vyiratiro birononekara ico gihuhusi cy'umuyaga ngo cari gifise umuvuduko ungana n'ibirometero 120 ku isaha nk'uko bivugwa n'abajejwe ibirere muri ico gihugu cha Tanzania igice kitari gito c'igihugu kikaba carasinzikajwe n'ivyo bihuhusi bikavugwa ko abantu bagera ku 155 aribo bahasize ubuzima abarenga 100,000 barahaburira ivyabo nk'uko bivugwa n'abarongoye ico gihugu Abahinga bajejwe kugenzura ivy'ibirere ku isi bakagabisha ko igihuhusi citiriwe Hidaya giherutse kubica bigacika aho muri Tanzania gishobora gusongera isibe mu bihugu byose by'akarere ka Afrika y'ubuseruko akarere gasanzwe kabangamiwe rihindagurika ry'ibihe ivyo bihuhusi bikavugwa ko bishobora kubandanya kugera mu kwezi kwa gatandatu
ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu tutabateguriye kuri uno munsi tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana ariko kandi dushimire abamenyesha makuru ba BTV bagiye no hino kugira ngo bashobore kurondera ano makuru abari mu buhinga bw'ijuma badufashije kugira ngo amajwi n'amasanamu ashobore kubashikira atankomanzi imana ibafashe naho ubutaha.